aliyeletwa na Mungu. Tulia ni chaguo aliyeletwa na Mungu. Bea jiji
kote
amepita,
tulia.
Bea mjini
kote
amepita, tulia. Tulia, tulia. Endo ni kikubwa, hata mshangae anapita kwa kishindo mama.
Selekele, selekele.
Mselekele,
mselekele, mselekele.
Mselekele,
mselekele, mselekele.
Mselekele,
mselekele, mselekele.
Mselekele.